Thank you. Pour le Machine Gun. Pour ce moment de game.
Bye. Twebwe muri sawa ya fotebu turamukanya mahoro tukaramukanya nagateka ka muntu uramutsa aramusati kila mahoro abaramuswa bakamwishura bati tuyaharanire subiremo twumve Gira mahoro. Gira mahoro. Aramukije gutyo agatagira ati tugira mahoro nagateka kuri bose bagacabisho bati tubiharanire. Tusubiremo tugira mahoro tuyaharanire tugira mahoro nagateka kuri bose tubiharanire. Tugira mahoro. Tugira mahoro nagateka kuri bose. Murakoze muvyereke vy'indamutso turakiriza ukuboko intoki zifumbase aha harimo ibintu bibiri harimo inguvu dushira mu kuboko zerekana igishika n'ishaka dufise ryo guhana demokarasi no kwifuriza amahoro uwo turamukije Ikifusi nacho ino kizifumbase zisigura yuko atamana nikinono yuko abarundi bose bagana imbe y'amategeko Tusubiremo rero tugira amahoro Tugira mahoro nagateka kuri bose. Tugira mahoro. Tugira mahoro nagateka kuri bose. Murakoze. Ikindi kiranga umugambi fodebu ni murabire kurabo bambaye imipira. Murabona umuzingi. Uwo muzingi ukaba wanditsemo zahwanya umugambwe w'inzira guhemuka hanyuma hagati y'umuzingi haranditsemo mu ndome ziruta izindi fodebu hanyuma iryo jambo fodebu rikaba rikikijwe n'icivugo cy'umugambwe wacu sawanya fodebu demokarasi ugukora ugusabikanya kuko twebwe muri fodebu turemera yuko demokarasi ari nkuru ariyo izotuma abarundi bagira ukwishyira n'ukwizana hanyuma ikazotuma abantu bagwiza umwimbu mu maboko n'ugukora mubize bakoze navyo ivyo bakoze bikava mu mwimbu nizoja mu bantu bamwe bamwe zosabikanwa mu butungane
Votez-vous, Oye! Votez-vous, Timbatara! Votez-vous, Shinginizi! Votez-vous, Tembere! Votez-vous, Tinda! Bashinganahe, Bafasoni, Guaruka, Zagwe Mukazumuganga Savanya, Votez-vous, Shenger Mukurani Ngaha, Tugira Mahoro! Tugira Mahoro, Natura Kuribose! Bashinga nahe bapfasoni gwaruka shengere mukoranye ngaha uyu munsi uri hejuru igenekerezo ry'icyenda myandagaro umwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana icyenda na mirongo icyenda na kabiri mu munsi tutazokwibagira tutazokwibagira mu buzima bw'umugambwe Sahwanya Frodebu mbere tutazokwibagira no mu gihugu cy'u Burundi uyu munsi umugambwe Sahwanya Frodebu wavuye mu rushuri wari umazemo imyaka itandatu nk'uko bamwe babwira muri iyo myaka iza guhemuka z'umugambwe nyinshi mwaraturubitswe nyinshi mwarangajwe benshi barabagoye mu by'akazi muragira ingorane nyinshi ariko mwagumanye umutima mwagumye muri inshigwa rimenetse akagumye bagumako mwarerekanye yuko mu Burundi hariho abashinga ntahe n'abapfasoni binshigwa rimenetse ivyo rero bikaba ari byo vyatumye uyu mugambwe ushika amugeze uyu munsi rero twari dukwiye gushimira cane abo bose bitanze batatinye bagowe gushika uyu mugambwe ukorera ahabona tubakomera amashi bashinga ntahe bapfasoni muri iyo minsi heze turiko turigisha umugambwe mu kinyegero abantu benshi baratubwira ngo turindiriye yuko ifirimbi ivuga ngo hanyuma ngo mubone akayazwe none iravuze ya firimbi ngiyo arayivuze tugira ngo rero tubasabe mwerekane ako kayazwe mwatubwiye muri iyo minsi iheze ako kayazwe sa kandi umunyamabanga mukuru w'umugambwe yababwiye yuko turindiye yuko mwigisha umugambwe mukomeza mutsimbataza kugira ngo umugambwe ushikire insinzi nk'uko muyipfuza bashinga nahe bapfasoni shengero mukoraniye ngaha iyi nsinzi twashikiriye uyu munsi ni insinzi ya demokarasi cyane cyane ni insinzi y'abarundi ni insinzi y'uburundi bwose ntitwovuga ngo ni insinzi y'umugambwe Sahwanya gusa kuko abakeneye demokarasi muri iki gihugu sinzira guhemuka za Sahwanya gusa n'abarundi bose mbere n'ababandi ejo bundi bahora bagwanya demokarasi nabo nyine barayikeneye Ndashinga ntahe bapfasoni gwaruka shengero mukoraniye ngaha benshi muri ko muribaza muti none umugambwe mushasha sahwanya fodebu utuzani iki wipfuza iki uzodushikana kuki ico kibazo nanje ndi mu kibanza cyanyu no kibaza kuko ni kibazo gihambaye ingingo ya mbere mu byo twipfuza gushikako nuko umugambwe sahwanya fodebu ugendera ku mahoro twabivuze kenshi twabivuze aho twari mu rugendo twabivuze naho twashika ngaha tugendera ku mahoro muri iki gihugu sagaseseshwa rumuri mwese murabizi amahoro yarabuze kenshi muri iki gihugu isanganya ryaraguye kenshi ariko abategetsi baguma biririmbira ngo uburundi bwigeze bugwa mu isanganya kandi abarundi kandi abarundi baba bari mu magume kenshi mbere nigitera intimba nuko numugambwe uri ku butegetsi kuva mu 62 amahoro wayagize indamutso amahoro wayagize icivugo ariko muri iyo myaka 30 amahoro twara yabuze kenshi ntahe bapfasoni gwaruka shengero mukoraniye ngaha a turazi neza yuko abarundi benshi mbere nka bose bipfuza amahoro mbe nk'ubu no babaza kiretse abantu batagira umutima hari numwe atipfuza amahoro mbega hari numwe yoba cipfuza indyane muri iki gihugu ayo mahoro mwipfuza ayo mahoro munyotewe niyo umugambwe sahwanya fodebu wagize ingendo tuzo yagendera tuzo yakorera ivyo tuzokora byose tuzobikora mu mahoro kuko twashegeshwe namarira n'induru za minsi yose muri iki gihugu ingingo ya kabiri umugambwe sahwanya frodebu wipfuza agateka kuri bose no kuvuga abarundi bose abanyamahanga baba muri iki gihugu n'abanyamahanga bataba muri iki gihugu bwipfuza agateka iwacu tukakipfuriza n'abandi tukakipfuriza n'ibindi bihugu igituma twipfuza agateka nuko twiweje tugasanga hani wacu muri izi ntwaro z'agahotoro zagiye zirabisikanya agateka ka muntu karibagiwe cyane agaciro k'umuntu karibagiwe rwose baragahonyanga ngira ngo muri mwebwe nta muntu n'umwe ayobewe yuko hari abantu benshi bafunzwe bazira ubusa yuko mbere hari n'abantu ubuzima bwabo babutakaje batazi igituma babutakaje ngira ngo nta numwe ayobewe yuko abantu benshi bapfunzwe mbere nuba kiriko babibabwiye kare bazira yuko bavuza amajambo atajanye n'ivyo abategetsi bamwe bamwe bipfuze ngo naka yavuze gucya a numuyobe naka yavuze gucya a numugumutsi naka yavuze gucya numumenja numumute mu mvuto rero mama ukaza wumva ngo kanaka mufunge ntafisa aho yitwara rero mama ukaza wumva ngo bijya bintu bya kanaka naho wobirya wo bijyuka biherana ntaho yo kwitwa ntaho yo byoshika byararengeje gushikaho abategetsi n'abantu bamwe bamwe muri iki gihugu badasonera n'ubuzima bw'umuntu ugasanga ubuzima bw'umuntu umenga babugize ubuzima bw'igikoko babugize ubuzima bw'igitungo iyo ngendo y'ukutubahana iyo ngendo y'ukutubaha umuntu muri Frodebu tuyigize umuziro mvuze ngo tuyigize
umuziro
tukaba dusavye yuko no mu gihugu cyose iyo ngendo y'ukutubaha umuntu y'ukutubaha gatika ka muntu tuyigira umuziro ni nacyo gituma nk'uko yabashikirije kare muri umugambwe sawanya Frodebu tuzogwanira twivuye inyuma yuko ata muntu numwe yoshobora kuvuga ngo jewe ndihaye uburenganzira bwo kwica cyangwa bwo gukira urubanza bwo gupfa kanaka kuko ubuzima bw'umuntu ni kati yihabwa ubuzima bw'umuntu muri twebwe twese turi ngaha nta numwe yaburemye nta numwe arekuriwe kubuzimanganya umuntu azogira amakosa akomeye tuzomutorera ibihano bikomeye twebwe abantu dushobora gutanga ariko atari ubanza bwo gupfa ingingo ya gatatu umugambwe sahwanya Frodebu uremera rwose yuko abarundi bategerezwa kubana mu bumwe bashinga ntahe bapfasoni waruka shengero mukoraniye ngaha a mu Burundi tugira imana kuko abarundi tuvuga ururimi rumwe uvani Bujumbura ukaje Bwambarangwe ukaje Makamba ukaje Musigati ukaja hariya mu kumoso hose ahugiye tuvuga ururimi rumwe turumvikana ikindi muri iki gihugu cacu kubera kumure kuko ari gitonyi abantu benshi usanga tuzinanye mbere abantu benshi usanga ari urufatangane rw'amacuti ivyo mu bindi bihugu barabyipfuza ntibabironge tukaba twemeza yuko ivyo bizotubera intambwe yuko abarundi vyoshobora kuborohera mbere kurusha abandi kubana mu bumwe naho bavuga ngo abantu bazinanye cyane nibo kumbure bakebana kurya bavukana basotorana ego nivyo ariko kubera yuko tuvuga rumwe tuzinanye dufite imicimwe ubuhumwe bw'abarundi turashobora kubukomeza abarundi bagashobora kubana mu mahoro icangombwa ni iki icangombwa nuko abo barundi bobana basoneranirana icangombwa nuko abo barundi bobana bubahana icangombwa nuko abo barundi bobana bihanganirana icangombwa nuko abo barundi bobana intwaro zibarongoye zibarongora mu butungane icyo nico cyangombwa igivyo byose bizoba bihari nta na kimwe gishobora kubuza yuko abarundi babana mu bumwe ariko bashinga ntahe bapfasoni waruka shengero mukuranye ngaha a ego ubumwe turabushigikiye kandi twazi ko buzorama buzokubera muri iki gihugu ariko hariho ingorane zimwe zimwe ziri kuri ico kibazo kubera intwaro z'ukwigungira ko z'ugukumirana z'agahotoro tumaze mu imyaka myinshi abarundi benshi barize kwinubana barize kwikekana ugasanga mbere dusigaye tuvuga ico no kwita indimi zibiri naho tuvuga ururimi rumwe ugasanga ico bamwe bavuze bati iki ni ciza abandi bavuga ngo iki ni kibi ico bamwe bavuze bati iki kirirabura abandi ngo urabesha kirehe ivyo birahari muri iki gihugu cacu ugasanga turiko turitana ibikoko ngo bari abahutu ngo ntubegere bo gutema n'abanyamacakubiri abandi nabo ngo barya batuzi ntubegere ngo bo kugurisha gutwengera ngo n'ibikoko ugasanga uko kwikekana uko kwinubana gutuma abantu badashobora kuganira bigatuma abantu bitana bamwana nkuko bakunda kuvuga abantu bamwe bamwe no bambere n'akarorero kerekana ibi bintu vy'ukuremekana amagume vy'ukwitana ibikoko vy'ukwitana abagesera muri iyi minsi hariho ibinyamakuru bibiri byandikwa mu gifaransa bisomwa cyane cyane rero nawe wumva igifaransa kimwe cyitwa Independent ikindi cyitwa Carrefour des idées ibyo binyamakuru bibiri birongowe n'abashingantahe babiri bari muri komite nkuru ya UPRONA ibyo binyamakuru muri iminsi byaratebanywe bitebanwa mu gutyoza umugambwe Sawanya Frodebu rero mama ngo umugambwe Sawanya Frodebu ngo komite nkuru yawo ngo igizwe n'abantu mu bwoko umwe gusa ngo komite nkuru ngo iriko ngo irarondera abantu baje muri umugambwe ngo ibacagura mu bwoko bumwe umugambwe Sawanya Frodebu ngo niwere ko abasoda ngo umugambwe Sawanya Frodebu mbere barawugereranije bashinga ntahe bapfasoni rwaruka shengero mukuranye ngaha bavuga ngo komite nkuru y'umugambwe Sawanya Frodebu igizwe n'ubwoko bumwe gusa ababyandika barazi ko atari byo ariko bakabyandika kugira ngo batere ubwoba abarundi mu mwanya mutonyi turabereka abarongoye umugambwe Frodebu murabara musanga baturuka mu ntara zose abazi gupima iby'ubwoko ngira muramenye ubwoko bavamo bashinga ntahe bashinga ntahe bapfasoni gwaruka shengero mukoraniye ngaha a ikindi bakunda kwitwaza no kuvuga ngo umugambwe sawanya Frodebu ngo ntaho ngutaniye ngo na paripe hutu
Gracias. Angalau usikatie mukale kati penduka shiremu
ndio chini uto gose nguru hapa gakuna
Sana sesha jarumuri ko wifashe neza hano mu cibitoke niko abansi ba demokrasi bara uvuze ko byinshi bibi kandi nubu bari komeza ariko ukuri kuca muziko ntigusha inzira guhemuka zara uhagarariye urakomera kandi nubu zizo uhagararira zishimikije ugukora n'ugusabikanya muri demokrasi agateka ka muntu zizoharanira kuko hari hakiriho abantu bamwe bamwe cyane cyane muri komine ya Mugina bacitwaza interabwoba ingendo mbi cyane twahebeye intwaro z'igitugu dushaka gusezerera Frodebu oye Frodebu oye abategetsi batera ubwoba abanyagihugu bogozwa murakoze nyenacyubahiro urongoye umugambwe wacu sawane Frodebu ukuvuga menshi siko kuyamara ariko turasubiye kubashimira ko muyibutse kuza guteramana n'inzira guhemuka zo mu cibitoke kugira ngo muziremeshe kandi muzishikirize ababa muri intara yose inkuru y'imvaho atari urukurukuru turiteze n'igishika cyinshi iyo nkuru nziza muje kutumenyesha hano mu ntara ya cibitoke Frodebu oye! Frodebu oye! Frodebu tsinda! Nitugira amahoro n'agateka kuri bose.
Waruka mukwandenga aha shengeho mwaje kutufasha kuremesha rino koraniro ziraguhemuka z'umugambo wa Frodebu Tugira mahoro.
Yirangiye.
Tugira mahoro nagataka kuri bose.
Yirangiye.
Nimunkundire imbere yo kubashikiriza intanga marara y'ijambo ryo mbusi. Ntangure ndabashikirize ibimenyetso biranga umugambi wacu sabanya Frodebu. Ivyo bimenyetso biri gutatu. Hariho indamuso, hariho ikimangu, hariho nibendera. Ubwambe na mbere indamutso twebwe muri sabanya Frodebu turamutsa amahoro turamutsa duti tugira amahoro mukishura muti tuyaharanire dusubiremo tugira amahoro
tuyaharanire
hanyuma tugaca twisa duti tugira amahoro nagateka kuri bose abaramuzwa bakishura bati tubiharanire tugira amahoro
tuyaharanire
tugira amahoro nagateka kuri bose
Yirangiye.
Igituma tuvuga yuko duharanira amahoro tutavuga duti tuyasazagaze nuko tuzi yuko muri iki gihugu amahoro yabuze iminsi myinshi imyaka myinshi yuko tutegerezwa kuyaharanira imbere yo kuyasazagaza hanyuma muri iyo ndamuso murabona turakiriza ukuboko tukakurambura neza intoki zivumbase turashyiramo ingufu izo ngufu zivuga yuko turamukanya igishika cyinshi abo turamutsa hanyuma igifuzi nacyo intoki zivumbase zivuga yuko twese inzira guhemuka tururunani yuko atamwana n'ikinunu dusubiremo tugira amahoro tugira amahoro nagateka kuri bose Nejo nejo hundi iyo niyo ndamuso ya Frodebu baje abantu batoza bababwira ngo muri Frodebu baramukanya ingumu murababwira muti twarabahinyuye uzo babwira mwiki
barabahinyuye
ikimenyetso cya kabiri ni kimangu nimurabe muri abo bantu bambaye imipira ya Frodebu murabona umuzingi urubumbiro murugo urubumbiro muzangamo amajambo akikuje urwo rubumbiro avuga ati sahwanya umugambwe w'inzira guhemuka nkuko abanama rimwe abantwari ba RPP mwebwe rero abantwari n'umugambwe sahwanya Frodebu n'inzira guhemuka hanyuma murabona hagati wo muzingi mu ndome zinuti zindi haranditsemo Frodebu niwe mugambi w'iwacu yeju hagati na hagati amajambo akikunje iryo jambo fudebu harimo icivugo cy'umugambwe sawanya kivuga kiti demokrasi ugukora ugusamikanya icivugo cya fudebu ni ikihe
demokrasi ugukora ugusamikanya
murakoze hejuru y'icyo kivugo inkoko ni zake ibikiramika ivuga iti kanura burakeye muvate amasuka muje ku mirimo isuka iri muri icyo gicapo isigura yuko umugambwe sawanya fudebu ushigikiye wiva inyuma ibikorwa kuko ibikorwa ari byo soko by'iterambere ari byo soko y'imibereho myiza y'abanyagihugu 90% mbere n'abarenga batunzwe n'isuka nta kindi kimenyetso cyo kuranga ibikorwa twari gufuga gutora atari isuka hanyuma murabona harimo igitoki n'ivi biranga umwimbu ikimenyetso cya gatatu ni ibendera murabibona ariko rirahungabana impande y'ibendera ry'igihugu murabona nabo bavuze b'ingoma bambaye amabara y'ibendera ya fudebu murabona n'imitaka ya fudebu ibendera rigizwe n'amabara abiri ubwa mbere ibara ry'icyatsi gitoto rizigura ukwizera mu buzima ukwizera umwimbu ukwizera ijuru kugira imvura izogwe neza imirimo